Mijidi se na wache mienu idie ye 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 huwe dru, e ye ye huwe juma, e sa ifiye no yariye, ye sa wariye ni yariye. Mijidi so biye nye bibi kakra wumu, wa weja ya wariye na mpa wariye samati. We suye bibi, wa unsusu ujaya wariye, we hu bibi ya wa nsheno, anfanto ni kwansunti ya ujaye. Unsusu wa wentumi anya uhuwe juma anya uhuwe dru, kukukukuku upaki uniyama uko na upu utriwi edime ujie. Mijidi sa unsusu, we suye bibi wumu, obiye suye bibi. Ewom bidinya edema mi grace anope ebio miwache makatro mi se ye di se ye ni so se ye beka akosi afia wie ye pa ye ye hu adura ye beye ye ka aware awo eni yenya yakoma asai disappointment a akoso ewo ya brabo mu enia me bia ye hu antimi ante ase anhye ne nsunti a ye jaya aware no enkwala na eba aware ni mu no ede ebe na akoso ewo mu abrabo mu ye wiya ya hwe busua no esanse na na wo ahoden a wo bebo abre wada kro enu nti na nyankopon ma aware no ma wo nkwala nsusu wo mu a obi ye dede wo masumu wa hei enti no wo mu nyina mo asem ne yaka abo ma bo ne tofa a ye ka no busumi ye beka akosisi ye behu so obi enya bibi wo mu wo ese wo se wuti asem ye su su eto de bi esu hu hia yesu po eduru ba bi no osu ye ebi wo ha wo su ano wo yi eya wo ni bi e de afiri wa koma mu oba ma no oyiri tifie na afa ne nyehwe oba wo ni okuru tifie na afa ne nyehwe wo be nya wa futuo e wo mu ubenya adusue hunu bi nsusu ewo mu ebiom anopai mema wache ema wakwaba last week you know ye ka asem no ade bedru se omo a omo dada emema omo dada ma na omo use omo wonim sa onware me na wo waste me time hwe ade a meka wo wiase de se ade bi enya ya wo wiase se obi e waste wo time and you're very painful. So obi waste we sika nyame betin ye shira wa ma wase nya sika ni biom. Na emre di obi waste ma wa nyame kra ntumi mfa sa amre ni nhyemu ma obiom. Esan se ndey a wotena wa wotwe mi se nde date twa mu kwa. Se nde date entimi nsan ba biom da. Enu nti na me kasa se wo waste obi time a ese wo hwe ni ye e ya de bone kese. Obi timi ni obi tena ne ni wu mienu. Obi timi ni obi nante mfie nson mfie nwotwe mfie du aduonu mi ne wakɔ ware obi fufuro. O se ma anya hwe se me na me mpemre na wahwire no wontumi ntuaka sa wate ase e bi waste e bi time omo omo tai kɔtena borokire e no omo tai yesa apa wo waste nipa ne time nyina wo ga na wie na wie abeka kye ne sɛ wonware ni bebi kura ba ga na omo nchɔhɔ mba na kiri kwan sɛ niamma wei e na ye ade sɛ wanhɔ no wanhɔ be ware nso nya somdwe wa ware ni muda esan sɛ wasɛyi obi akoma wo pa akoma pepe pa tena ho nya e ma sɛn e na wadi disappoint yo mo sɛ wo hwɛ me a mema send we disappoint wo pa ware pa wo boa agro aje we nu ho na nyame hu mobo e de a chew bi o mo wache midi ya de mami grace wo share time with mami grace at the global legal revival outreach ministries as here ye e na ye de bro ye ye ho aduro and na me sermon no the title e ye enia ma me pese me ka chere wo enia ma me pese me ka chere wo ni ukunu na te wo wo de wo no mpena kora na wo de one ne te wa one ne te we ya de wo hia nti no aka kire no enia ma me pese me ka kire wo de wo betimi de a che me na wo de a che me enia ma me pese me ka kire no firi makoma mu na nyame humo boro be dru me ni wo mienu okunu enia ma me pese me ka kire no secret firi aware ni mu no nyame nhira etimi be enia ma me pese me ka kire no ya dwene na aye mienu na yeti aye mienu na ya ye demon na yeti fie ho no no me pese me ka nyame wo mitrim ni nyina cho na de wo mitrim wo utrim na me ni mienu yeti aye baako eniyama me pese me ka kire wo me sermo no ne title eno no eniyama me pese me ka kire wo last week ni yaka ba bedru nkrofo a wo dada no wo di ni odi ni sika hwe wo wo ko school wo nim se wo nware no enso wa dada no di na si wo 15 years odofo eniyama bi wo ho a eya enye wate enye wo di oba si wo 15 years a so wo 25 years ipo na ani ni chi aye na ma ne tena wo 15 years a wanya 40 se oye faithful not na wa na kire se sebe sex kra wa nye bi wo yesa wo be ma fibroid abe grow wo ne yam se wa ma ne mmre nsusu onyini so abeto no 40 years obi be ware ne na fibroid so what say ni pana brabo enye nhyira momie nhwe niamba bi yehwe nokura bi a wo fo se wo ka kire me nda ebe ye me ya no ka kire me na mum na me move on na me mre ni nyina ansa e wo me nsam esan so nyame o ye nyankopon po o wo mre e de mo obi a ti a me ni wuti wunim se nware me a ka kire me enia ma me pese me ka kire wo no ebi nie tia me ne wuti so wonim se wo mpese wo ware me a ka kire me wonim se wo wo yere wo be hu me no wo ka kire me se wo wo problem wo jai ebi mpo ka kire ebi se wo pese wo ne me wo ba na se die ma wo ama wa wie no wa gya me ho ibisa wo ne mi bisa wo die ba die na wo pese wo ka kire me bisa wo yere na ne ne te wo bisa wo mpena no Ah, ne ne tewo no. Fa fo na bisa guy no. Friend na ka chen so ntia sem bia ma me ka. E de na opesa wo ka kire me bisa wo partner. Fa fo na friend no se e de na e wo ho ai sesa wo ka kire me ahuntumi nkan che me. Ka kire me se me yire na me jaa ne ho na me ne wo be wo ye no. Me share ya me pese me sign call back into your door. Me srewara. Me nya anka me ye nsu me ntumi emfa oba ne ntete. Na nko baako no ho na won create confusion between people who waste baako ne time mistake wo ho a ebetimi aba na se won correct mistake no eno na de no me kese e de ba abusuani mu anka David ene Bathsheba ko daaye no na nko e se o ma ne so ho a wa ma na nso ho anyensan ba mu no anka o ma ne nso ho a wa ma na nso ho a eno eno san so ma se o mu nkokum Bathsheba kunu se wa hu wan so ni ya o brun somebody ne nine baako sim no hu se place wo no de ni tie wuram e fe de no de na koma wuram de ne se wuram na obedi bone se wo ne mia ba wo a wo wo yire wo ho na ne ne wa asem na mo fo se aware ne betimi agu Onyame abam aware ne ngu ame a wone me a wo na wo de me atete no aka akere me se wo fi ama me mfre wo no ehi na wo de me eto e de na wo ka kere bi a wo ka kere me ne na me di awre ho wan ye po a me nkwanda na aka me move on me nyi obi ene na bobra e de na wo pese wo ka kere me a wo nka kere me ende fre wo partner no na bisa no aso e be bi wo ba bi a wo pese wo ka kere me a ene ma me grace se ka kere me nti wo de ka kere me na me nsu wan ye na me hu se wo ba bi wo ba bi ansa na mewu no wo ba na fira bonten abetete me eno de de busua manso kese eno na be me dan na wati na dan akokot esi court a dan no bi ntumi ntrem e be dan impete dan e de na wo pese wo ka kere me odo Mene wat na 25 years. Wo waba wo baby ana. Ka kire me. E de na wo pese wo ka kire me. Wo hwe Hega, na wo hwe Hannah, na wo hwe Sarah. E to de bi enyama nketuo bi a yentimia address. Na de asem kese e de aba wo so. Se wo ye bibi wa aware ni ma me pese wo consider nkwala na aba mu no. E san se se de tie bi a de wo dua no esunsunsanso e be ba nkwala no so. Enti e de be na wo a wo de asi a wo nkanye ene e ye confession time. Ene ma me grace e bie puno na to ho. Nya kukuduro na fra wo partner no. Ka kire se wo kokofo dua koye adwuma no. Wo ko nkoko koye adwuma no. Wo ko kumase koye adwuma no. Wo ko not koye adwuma no. Wo ko wo akola ba ko bi wo ho. Bukotodwe na sere ne na pa ne chew. O se opɛ wo account ni sika ni nyina fama no. E ye better than wo keep secret. Secret ni yo bro nsam foundation. Hallelujah. E die bey na wo pese wo ka kire me. Adan bisa wo kunu adan na wo punish me sa. Bisa no. Bone ba na maye wa wo ntumi fa ncheme na me ne wuti fie ha. Na wo mbu mi okokoro ma wo mbe fie ntem mi suro wo mpose be bisa wo adan na wo ne me te 7 years 6 years 3 years na mfa wo ho kan me da me nu aduane ma wo di polish wo shi wo eto wo ntade e ma ne bi bre wo fie o ma dane slaves ye mbu o mo mfa o mo nyahye nya kokoduro ko bisa wo kunu na ende wo se adan na me di aye wa wo ntumi mfa ncheme adan na metimi aye ama wo ma wo de me bone acheme na masuma jo me ne wo ti fie ha so me koma ete mi hu okura na mi yam ehyehye me e dia na opese wo ka kire me bone be na ma ye wo a wo ntumi nye wo nso so bone ko a wa ye nti a wo ya o se me ne ne hyase ye na nte sa sa wo ne ne hyase ye na nte sa na aye se nie ne ne bibi wo ho wo nso so e dia be na wa ye ama wo kunu asesa sa e dia na wo di sie ya wo kunu akohu a wa sesa sa wo ne ne te wo na wo nom contraceptives wo ne ne te wo ko adwuma wi a na wa fa mpene bi ho isan se ne nsamu ni bi nti One ne te wonso ne wadwuma mpani twempna e die na obeka kire ne ne me pese bu bie wano na oka de wo ho kire ne no nyame hu mboro e mema ne bebre ye de bad luck akomo oni obema foforo da oba no wasan beda wachi obema na dwuma nyina asai ende die be na wo ka kire wukunu mi bisawo e die be na wo woka adan na umbu me adan na wo ma me sex adan na wo mo treat me sa bisa wukunu e die na wo so woka wo bisa na ono so wo bibi kan ontumi nkan kire wo ye bisa adan na ye ho kire ye wo fie hasa Adan ye ho kire ye wo fi asa oba sika me de be ma bia ni made so hwe wo nu aduane na ebi kakra ntimi nka ne che na asei esan sen ye wo na wo kwa adwuma de sika ne banti wo firi ni amade atwa ho ahira me ne me yire na timi wo sika me ntumi nka nkyere no esan sen me ka kire ne pe afa na obeye ne budget wo mu no de ni we be la ba hallelujah Edie na me pese me ka kero, nia me pese me ka kero nse wo nhwe sika so ye ntimi di mi sika sem edisie wo. Wo nhwe sika so ye ntimi dan a mi si ne me mbo wa mane. Esan se me ye bibia na me bo wa mane a na asai. Edie na wo ka kero wukunu. And next time on the title, no. At the end, I walk and then your questions on kwa. We are not preaching ye bon komo. At the end, I walk at me. At the end, I would ye see me. Oh, yana abefie wano. I swear ya ampa ye hontire ye. And now this ikane ya dear wo baby. And I will bomb metri mo din. At the end, question na wo bisano. Ye starting, ye no. Ye starting so well. Who read Galatians 5 verse 7 or see you started so well. Who bewitched you? Enthusiasm na wo humi a wode kwa ware me no. Me no wo started asem a wo ka kire me no me no wo started na nka wo ba me fie da bia na wo di dwa kita wo nsam wo ba na wa ba no aduane ama me enti na wo suban we wo ho na wo di sieye enti na wo ye kronfo na wan ka kire me ma ne bi ya kronfo o me ka kire wo e me ma ne bi so handbag mu o mu ni every corner o mu kron no na ise ba yie wo do handbag ni si wa akwa se adwa ya wo di handbag ne ba akosen wo nsa na o ma so twutwu wo nsam po a o mu wo magic o mu tumi twi sika firi handbag ni e me ma ne bi so ya kronfo enti na ye kronfo no wan ka kire me hello Edie ben na wo ka kire me adwuma ben na aye me no natifia me nim adwuma wo ye enso de bia na wo yi sika bisa kunukunu ya no roba wonim hello me se he sade na enyem pa wonim a wo ye better se wonim obi flaws you are able to deal with the person wo flaws na e ye den wo de ka kire me wo ye kronfo wo flap no wo na ma na wo yi wo tumi koto ba bia adwaye papa bia na me ne kasa me se eh nti obi e wo ze bi na wo yi watare na wo koto ye na wo ye sa ne nyina enu hu bia ba wa koma se ma ade ne ye ni na ne ye ya ye yi ye trouser wo e bu ha ye de faze bu no enti wo de faze bu ne hu ne nyina no wo de de wa ye nyina aka wo flaws ye den kasa me hu oba akokwa me ntimi odo bompa ye ma me se wo ni obi be nante na wo ma ne hu wo flaws a wo ye better wo ye safe e san se no na ye ade obe hu a obe ye disappointed enti wo nya ma ne hu a se mi se mi ni make out your me flaws o mi ko wrap perfume shop a you are finished me tumi agina fa ko e yi perfume egu bag mama na ye ma wo bank account wo be close Me floss ya me wig yo me wig me from babies. Hey, o badia, o beto wig. O beto, o floss ye den. Odofo wo se ye timi keka ye sinto e de kirekire ye ho a. Ebe ma ye timi e de ye ho ye ho bone a che ye. Na ye yi secret na firi ho no nyame abetena ho. Esan se secret be ma ye tia ye mienu, ye tifie ho so ye adwe ye different. Ye ye demons and ye tifie ho. Ye conflict no. So we read Daniel chapter 8. Obeka to se Daniel si ohu vision na vision na ohu ye no no gwama bia fifi horn na horn na wa fifi no no gwama afoforo so fifi horn na omo prepare ye na omo prepare no gwama ne baako di ogwama no so bone krapo ebi so sin bi ebi hu odin sin bi ebi di bi so enti mi bi sa o e de be secret na wo de a hye ho a maye demons wo fie wo a mo fifi horns a mo prep mu di apede apede e wo fie ofie ni be bo ye die entimi nkoso e die na wo ka kire me odo secret be na wo ka kire me ne me pese me nu mi enu ye ti ye baako ye yibrunsam efifia ha hallelujah boni ben e na wo die sie me esan se ye starting na ntise ye die na abehyem ye nyina ye nye calculation inde ende obi a one ne yiri wo fie one ne kunu wo fie omo take stock wo ma brabom no nka de ye wo ho no mo nkyira no esan se wo benya asomdwe a ye no krepe wo ntumi nka nkyira obi se onye kom Albert Einstein no ka ye o se se wo pese obi ntena se peacefully a ese se wo manipa ne ti ade a wo ye na se sente ase ye wo ho a asomdwe be di hene hallelujah e de na wo de asie me why are you punishing me e bi wo ho se me ne me yiri start ye Me ye bibia manu ende yare abeto me no paneshe me. Me ne me kunu starte ye, me ye bibia manu ende asem to me opaneshe me. E bia na tete asem bi wo ha, wanka nkyere wo hye no ho. Tama na wo sika no na wo mpranfo ye sey, na wo fa ne nyɛ hwee. Se wo hu. Ende yare ebo na wo be fi odi abeto no so, obe kyere wo nyansa. Obe seketa ma wo ha. Na wo seketa wo ha no ne obe ma foforo da so, obe kyere wade e ya meko. Obe kyere wo pepe. E die benti na wo treaty me say me si dan na me ne watenem e ye bibi oba ne hu nya wan kan kire no nti ene yare ebo wo no o kire wu nyansa hallelujah why are you treating me like this because of previous sin eniamma bi a wo ye ya wo di sie ya wan kan se eniamma ne nyina enam me yankeka ye hu ye ho bone kire no oba se wo panishi wo kunu asesa wo niamma because of aho kire a fre wo kunu na ne nkasa
O se so ba we na wo sika wo ko fa ye a wo treat me badly sa pain ni wo makomam enu nti na wo yare a me chire unyansa wo kan we ya buru nsam betu afirifie ho na somdwe be ye mo dia hallelujah aden na wo punish me me ne wo tena ase fine e die be nti na nda wo pem mani mahu aden tia se wo tumi ye bold na ko bisa wo partner sa asem we no nya timi bie bone ne so pe buru nsam sa agene buru nsam sa adjo wetu afirifie ho ama somdwe aye mu nyina mo dia wo betimi de me bone a cheme se me ye bold na me ka kire wo so obi ni me da wo adwuma mu se me ye bold na me ka to se nkola ni school fees no me ni obi ko dae na me ji sika bai na me di betua rent na ye nyina ye tena mu a wo betimi de a cheme ana aden ti na ye aye wa aware mu ye wo friendship relationship whatever ship ye wo mu a ye ntimi fa ye ho bone enche ye ho asoda ship no echiri forgiveness ana hallelujah e die ben na maye wa wo ntimi enfa nche me me pese me kan no kra chire wo me kan wo de be che me ana wo sika bi ye yira ye mre bi a wo sister ba ha na ye di sika ne che wo sister so no no fa me na me fa ye me ka chire wa de be che me bone ne te sen a wo bo so enda onyame nka wo partner na koma no fa nche wo isan se ogie mre nie yare sam mre nie ye nyina ye fa ahudie ho adwuma ene ne ye ye e die ben ena mo die si a ono so te aware ni bi no ka ho amoye mi nsati fie ho a o control marriage no mi ntumi control because we wo ko ka chire na o be refer wo ka chire na na esi abonten e ma mutumi ni mukunu ho konkonsa mutumi ni monan fofo tena ho e ka mukunu ho asem poto wo ka wukunu ho asem poto chire mo anka sampo mu ma mu awo no wo nka wukunu ho asem papa nchire na danfo na na busu ni bi da wo kunu kura ne wo be discuss na danfo akrem na wa ko bona mane o be ma ntumi defend wo yire e die ne ne wo be ka akyerɛ wo yire mom yenkeka ye ho bone emfa akyerɛ ye ho esan sɛ ese sɛ yetimi nya ɔgye e wɔ yabrabɔ mu ese yetimi nya ɔgye e wɔ aware ani mu hallelujah sɛ me ye bold na me ka me bone a me de ayɛ wo ne kyerɛ wa wo betimi de akyɛme ana ana sɛ sɛ me ye bold na me ka kyerɛ wa wo de betwetwe manim da bia sɛ dia me ye ye ni wa wa ware enye na wo nso so obi na ware ketuo bi ote ho eye ma no no wo bo mfuturo gu nani ye wo nkrofo bebere wo ho no ma hu ma bonte ya shan omo boa omo suo omo bre wo don ho toto obi abra bo ho a wan so wa shire wa ware na obe nu ho wo nso so a wo tokunu hallelujah are you buying a husband order for so wa mo be ma na nda na wan do no wa hu vision wo ho na wo de wo so na be piepie sika ma na obe jaw so wate ekunu ye nton eh so wo kono be ma no ni o be bi to wan fa wo sika nko ye challenge wo ho e de na wo ka kire o be ma no me ye twa bi mpa ne sika no po wo wia enye wo dia me bi sa wo e de na wo ka kire so wa mo be ma na ehu who you are na o discover who you are later o be ja wo o be ma pe wa o pe wo no na ahu kuro se bia mu ene wo tu kuro ma ne hu se kuro da wo to o pe wa o be fa kuro ni sa ahwe so aye yie e me ma ne bi ye lawyer mo koto so mo yire no mo ko ni me ma foforo da ha o mo se me pe wo sa e to da bia ye mba ne bi ye pre especially young boys na ba ne ma ne bebere ye da da o no ye we no to we no ye we wo ni ba bia sika no onye firi e bia na sika no owia husbands are not for sale so one ti bibia nda me catch your mommy grace say husbands are not for sale. You can never please everybody, but you can tell everybody the truth. Enti wo so to our husband ana say we dey oh aware mi jai am e wari bio mu ana na wu jai akono eno de wu nimu wu jai na akwa ba bia wo kono wu nimni e wo ho hello my second marriage how is it like bebrebe ejeje aware ade omukotene mu no say de omo de start e omo ntumi amfa anko awiye catch the vision in your marriage. Obe man se wagya no na betumi asan akwa nkola ni ti san ko na asomdwe a ye wo de anya wo de a eh no be ma we yo treat me say eye mitiri na enye ana bibi na wo me ho na ompe ana me nsoma de so ano no se obe ma we se de o ti me mfa ne sa bisa ho bisa okunu bisa oyire oba ben na otumi ye ne ho poto say oba ben na obe be fie he ebi timi de ntoma chale ebi mo kra nwale no mo da e mema ni bibre o woni omotena sana na omo kasa Chinese rob egu aware eda Chinese rob obe ema no oba ni ton tomatoes wo market e obre to oba no wato Chinese rob no de twitwi na taaso na agi da mu ho nyina se han obe ema se me mpe Chinese rob we ipe o etu obe ema na freedom we koduru hall obe yi se onjai Chinese rob ida etu ni to hall a 3 months e fe tu na koto obe fu obe fufuro bi da Chinese rob. E to de bi ahomaso bi Any assembly a young person, yes, sacrifice my partners. Ned in same baby. Ned, ya befio. Bibi sa wene. A dear ben, a woo yama beman, a janny. A dear, na woo yama or barn a janny. Or baby, or horse, semi per semi kunu chrem your dockeke. Or befia, or semi, or be catch him say nikunu hagain. Hey, I saw for when your marriage renew our days. Na mo man asore fo ni nyina beje obi an kiss ni kunu 100 mo de monte so mo fa amra 10 minim se mu ni time na obi an kiss ebi mu so obi secret ofre ne yire kra onje so da o se ofre ne yire grace obehua na wa beje na nanim se ezim oni so so onje so da yes hello sweetim onim onim we nyina mo ma yen try say ye work on ourselves adentia se okọ ware be ma na woni na ye static the rest of my life. It is a one upgrade wo ho. Na wo ma wo life ni ye dormant. Na ye wo se wa ware awie. Inti na ntoma bobo wo mu. Na wo twitwa jene. Na wo nsa wo jene. Empa na moda so ni niam egufa. Onipa da fa. Obegya wo ho na wako. No matter how you give to a man. So one recognizing it saw your head. Men ye wadwin se wo sika betimi ato ne de natena ho. Obi be so so ne so wo baabi na obekọ aya me ka te nkrofo se wo fidi wo kuna ma na duane a na wo ye se a obe ma nya duane no pe I'm telling you this another secret I me reveal am emema pema omo be ma omo ideas emema pema omo ka asem ne kire omo omo mema pema omo meti atia wo wano ye den a wo kwa ye be pam wo be yi sika wo be to shirt wo be to car ma no still obe ja ho akọ. Because they are ope wo wumu no onya wo wumu we should notice that eyesa wo ma so side oba oyɛ din sɛ denpo sɛ wo yɛ ɔbɛ ma na wo respect na de wo bɛka bia obetie hallelujah ɛdeɛ bɛn na wo waka kyerɛ wo partner midia ɛde mami grace now your time with mami grace yɛ di free global Ege revival outreach ministries aso yɛ ɛdeɛ na wo waka kyerɛ me ɛdeɛ na wo waka kyerɛ wo partner ɛdeɛ na wo waka kyerɛ wo kunu ɛdeɛ na wo waka kyerɛ wo coconut head ɛdeɛ na wo waka bibisa wo ne you cannot buy a husband ɛna said ya wutie bia no soso no wo be bisa wo questions if it is your flaws work on it if it is your cross you still work on it ɛyɛ papo ɛyɛ bɔne o wo hia sɛ wo bɛyɛ ho adwuma sɛ yɛ ani o sɛ yɛ daabi o wo hia sɛ wo bɛyɛ ho adwuma a DNT na unto me for be a born in China, or Donna San, now why you bold, no waka. Say ni say ni say, why ain't me in Pobi, ni if why a cassia do. Why a cassia do. Nipa wa no was sa. Ain't you won our back catch reno? At the corner was so when you mua wound to me, Huno. Ye bold na friend, na catch reno. Wayne and me genasuna me be sa papa. So we ye bold no catch us a wound bona sebi. Say na be fan. Mammy, so okunu ye bold no catch us a wood trimu no much wa moon ya. Say now, befano, these are issues that you catch them, hey, you tiate, but you no crack, and no never save you. A son, so one in the same panim, who sorry, I won't feel free on to me. A yan, and you'll be an unfi free, sabi a bomb, you sometimes say, yeah, dear, would disso. It's me, my own sweat. It is a nippon catch, I'll say, we'll see to cheer, and there, sad ye way, may whoop our man notice it, and there, oh, baby, I'll woof ye be unshed in the and my man almost seems a share rings. Fani ni tino trinity to so na fa pinfa yi yi rings ni fi ese ne ho en sha wani onyam check who kunu socks na te na ano abie sei na ese no na o de ko ba en sha wani onyam all these things obe ma se wo yire ho tia ese wani onyam obe ma se wo so kunu ho oba wo kunu ho tia ese wani onyam but ye ma ye ho kwan ma ye ntimi nka ye ho nokre nokre en kire ye ho wan kan obe kwa kogu wani ma se e wa abontin o de be che me se me ka kire wo se sebe wanu mu nye me de kire wo se sebe wo home enye kra ya na ebon me ka kire wo se sebia mu wo moto mu ni utiri mu nya wo de beche me ana types of lies be na ya yetwa kire me ma no wo ni fie wo bra fie wo se fie ni ye media wo ni misa wo mpe no oso a ka kire no wo so dodo ye ho adwuma wo ni misa your unkempt a ka kire no wo your unkempt work on yourself a dear bay, and now all ya whoop, now won't pen on to minka. It's answer, Manny be a trier ye be a still a man and a mom was soon yomo. A man and so a trier ye be a man and mom was soon yomo. Back and ye be ba could be a woha a irritating no, but was so or catch the wow be before. So woe shaman now with ye be so cruddy and I may ya won't pay. A dear bay, a ya woo me hoa, a ma woo boo a foo. I feel moon so soa. I am a mass around ya warrior and I'm on a move well as him. Debi ya meka asemu wei. Sa asemu ba awariye mwa. Eye ni ama tu. Ni obe ba asemu na hono. Obe tu midi nsuwe gusuma asemu na jo. Ni oba ba asem no betimi di petura begum ama asem na adere. Nti wo dia woni ne kokan waware asem na si unyon onam fofo asi jafo no. A woni omo kakan waware asem no. Aya afoto be na omo de ma. Bibi sa, why na woni ne discuss wo marriage? Why na woni ne discuss wo partner? Why na ya woni ne discuss afoto no de ma wo no? Eya wo ankasa wo we wo strength ansa na wafa afoto na na aware na afoto na wo je no. Ono ebi mu ho omu tumi tofu omu ankasa afoto no omu tunu omu fa nya adwuma wo mu ho nti aya shade we yie obi tofu amenye wo se oyɛ pepepe ebi tumi kasa etu amanfo ofo ba omu fa efu no omu dutu nkrofo no omu ankasa omu fa nya adwuma ma omu ho omu fuali cases obi wo ho ba asem nu mu na asem ne beto na nim a obese no ede ebe asem ena wutumi ede asie se wo hu ni wa ye bold na ka kire wukunu wo wo problem na wunim se wo ntimi wo a ende me encourage you na wa bo wukunu amane se ade na yete ya no kra mi ntumi en wo ntimi bo wa amane ende se wunim se wo nte wo partner ase a se wo ne ne kasa se ansem bi wo ho a wo ka me nte wase se bi wunyansa na wo form try se wo beti wo betua ade na wa kire kire mu a kire wo partner ni a wo pe wo no ho a wunim wo na wo beboa no na watete na ama na te ase aware ahu hia aware ahu nya wunim sa eno na ye nanfofa mo betumi di akọ heaven wo mba beja wo ho akọ wo nua na abetete na wo beja wo ho akọ na emmomu no wo partner ne de woni ne tena wo nkwa na nyina esese wutumi ne wo partner edi nkomo esanse ono no ye wadamfo hallelujah sabe se woni wo partner tena yi a na se yare epo bowa ono no be ma wo yare no se yare ne ye yapo a ono no be ma wani gie kituwa bi ewom oba a uhu yare a na wadwane oba a uhu ohia na wadwane oba ema uhu yare a na wadwane oba ema uhu ohia na wadwane ene onyankopon ema won kachi vision na ewo marriage nu mu no awarefo a mote wa amuntumi nkasa enu so ye musuo kese se when communication is cut between people na chese asem ni nyina asa esan se nyankopon a yesum ni mpo no eye kasa ne ye ne bond ene ne bind ye hu together wo kan nyame asem na wo bom paya wo ni nyankopon e bom eye kasa aware na mutim mutumi di nkomo motena se di nkomo 3 minutes na adane ntokwa minim couples bi a omo ntena se asumdwe mu 2 weeks da omo yeso omo di nkomo pe na adane ntokwa esese wutumi ete wo partner na se esese wo ma nyonkoye eba mu ntam no tumi ye free no tumi kania ma e ha no e de kire wo esese wutumi encourage wo partner ade a ontumi nye no emfa ntwi nanim se wo kura wo nyo bia ade a ontumi nye bia encourage no na ontumi ye esese wutumi bua wo partner se all tofo ma esese wo so ni mu wo yo ba wo he wo ye help e de ma wo kunu no wo yo ba ma wo ye head e de ma wo yire no esese wutumi encourage esese wutumi ete nase esese wutumi respect wo partner esese wutumi wo ho e ma each other ye wo ho e ma each other na anade ye nyantia sebi wo ho na wo sere a ebi ni ho nso so a esese wutumi ti ase na wo sere hallelujah sende yi ka na wutie mi a mi din a e de maami grace wo partner pe e na ye wo nyonko me ma onye wo source dream bi a wo wo no wo ne wo partner enche wo so dai a ma obi o ti ase enche wase so sofo bi na e ka kire wo se wukunu ye bayifo wo yire ye bayifo a onku wo wo ne ne tenai no osofo no de wo hu na o ka wo nso so catch vision no so wo ma me na o mo si da bi oba we de enware no o ye bayifo ye dan a wo nso so ti vision na se ma wo ma me ti ase se se si e wanyi o ma wo nye some decisions so on to me no aduane aboa no nsu aye on to me nsi nia ma aboa no onye humility akorokoro no na obebre ne ho ase se na nu mu abie ansa na wo kwa ware na mane ti ase me enforce wo ho chinchina achi se wo ma wo be ma ni bibia na wa keep no wantimi ama na obekọ ma ohun nia wo ma on ti ase dia wo ma ohun nia wo betimi aye se nia ma we ni yetimi ya ebe ma ye fiefie adwo se ye ntimi anye se nia ma we na se ye kaso agu aware agu aware agu aware aya wo wo nkola na dia ye di ba nkola no so no ye be bridi abayifo nkola next week e rade ma ye ho kwan a ye be ka ade a wo ya wo be bridi abayifo nkola ɛho asɛm ɛwrade ɛnka yɛ nyinaa yɛ ho sɛ ne na yɛ de di kan ya wutie mi amedinya ɛde maami grace ɔsɔfo obi ama nani ɛnkɔ aware ɛho obi anso nyɛ na ware ɛho adwuma wo nso so a wo mpɛ bi ne ɛnka ho asɛm bɔne ɛsansɛ wo mpɛ kɔra yɛ a wo kɔ obi wɛden ɛwrade ɛhyira yɛ nyinaa yɛ wo ne da sɛndɛ yɛ bɛsa yɛ hyia amedinya ɛde maami grace follow your social media platforms no Jerome 2020 is Instagram Facebook maami grace yɛ bɛsa ɛhyia yɛ bɛka abɛyifoɔ nkɔla ho ade a wo yɛ a wo bɛwo abɛyifoɔ nkɔla ɛno ho asɛm ɛna yɛbɛka ne next week makra.